Nchuti na mabagenzi mwamukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Irere uri inkuru mu kindi kiganiro twabaza. Abarundi mwese murazi yuko Burundi bwaciye mu bihe bitoroshye kandi haciye imyaka itari mike. Abarundi benshi rero barifuza yuko Abarundi muri rusangi bamerwa neza Burundi buronka amahoro eka abarundi babaho nkuko ibindi bihugu abanyagihugu baho basanzwe baho neza mu mahoro n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuganira n'umushinga ntahe Nicolas Augustin asanzwe arongoye umugwi uharanira ukunywanisha abarundi ivyukuri. Reka rero tumuhikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe tumve ibikogwa we n'umugwi asanzwe arongoye basanzwe ibakora. Mushinga ntahe Nicolas Augustin turabahaye ikaze kandi turabaramukije.
Turabaramukije mushinga ntahe Irere uri mburu.
Yego cyane.
Urakoze urakoze kutuha ikaze mu kiganiro mwatugiyemo. Dukuri musanzwe muzi yuko igihugu cy'u Burundi cyaciye mu bihe bitoroshye gushika n'ubu mbere cyoba kiriko kiraca mu bihe bitoroshye.
Yego
cyane. Rero ndabashimiye cyane. Barashimiye cyane bikaze muduhaye.
Yego cyane. Imbere ko tubananya tuganira abarundi baza kubumviriza boba bakeneye kubanza kumenya mbega Nicolas Augustin ninde yamaziki ari hehe murashobora kwidondora mu majambo makeya muvuge nivyo mwakoze cyangwa ibyo musanzwe muri kumurakora ubu bishoboka naho musanzwe muherereye hanyuma tshitu tubananya ikiganiro.
Murakoze cyane n'abandi abantu bariko baratwumviriza. Hanyuma reka ngire ko n'umwidondoro mutafye kuko ngo ntabafatana urugendo batamenyanye. Jewe nitwa Nicolas Augustin. Navukiye mu ntara ya Bururi muri komine Bururi muri zone ku mutungo wa Buhinga. Hanyuma amashuri y'intango nayize ari Buhinga, ayisumbuye ndayarangiriza kuri lise bita lise Kiremba y'i Bururi cyangwa bita lise Kiremba side. Hanyuma muri kaminuza nize mu gisata kijyanye n'amategeko. Nk'uko abandi bose bagiye kujya politike muri kaminuza nanjye naragiye kujya politike aho nubwo nararongoye n'umugambwe mbere naserukiye n'umugambwe uri ku butegetsi nk'imyaka nk'ibiri gushika ndagize ishuri. Ariko ndangije ishure hari mu 2011 bishira 2012 ndabona kuko ibikorwa nari niteze uyo mugambye canke bivanye na vizio uwo mugambwe wari ufise
ntitubumva neza amajwi yanyu umengo aracitse sinzi uko mukomara twumva.
Ego niko ndabumva yewe.
Bandanya.
Ego hanyuma muri icyo gihe maze turangiza amashuri bibanye bikogwa byariko birakogwa mu bugambe yewe ntari nsanzwe nemera ndavuga ati ibi bikogwa ndabihagaritse mu buryo bw'ubugambe nshashima kurondera ukuntu nikorera iby'iwanjye icyo gihe rero naravuze reka nanjye niyumvirire ikintu nofasha igihugu muri kino gihe cyari igihe igihugu cy'Uburundi cyari ko kirinjira mu bihugu by'ubuseruko bya Afurika y'ubuseruko ndavuga nti none yewe ko mpejeje amashuri ikintu nanjye nofasha igihugu bakazongibukira ko ni iki ikintu nofasha abanyagihugu muri kino gihe Imana yari yarampaye Davide ire ntoya ariko ari ntoya nari namenye ururimi rw'icyongereza ndavuga nti reka rero ko abarundi batanzwe bafite ingorane mu rurimi reka ndabafashe muri kino gihe kuko nanjye nabwira akamaro kuri nanjye niko guca rero ntanga uryosekeza nkora umugambi nise burundi weka burundi niwikangure hanyuma uyo mugambi ndawukora kandi ndawukorana n'abandi banyeshuri baba abiga kuri kaminuza wari umugambi ujejwe wari umugambi w'isekeza ryo kwigisha icyongereza abarundi nkabonye kandi tukabigisha ku buntu ari kwitanga gusa kugira ngo tuberekane yuko natwe rwose ko turafasha igihugu ubwo gihe turigisha abatari bake twarigishije abatagisi vero turigisha abamotare turigisha n'abashoferi b'amabise turabona yuko tutobirekera ngaho dutangura kwigisha abaganga mu bitaro bikuru bikuru iri byo ngahe bujumbura ni ukuvuga ngo abakozi b'ibyo bitaro bose turabigisha hanyuma ntitwabirekera ngaho tujya muri kaminuza y'Uburundi tubavuga tuti turazi yuko basanzwe bafite ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza tutaba umuyobozi w'icyo gihe yari gatohatiza arasweze kuko dushobora gukorayo ibyo bikorwa kugira ngo dukarihirize ubwenge abasanzwe bahejeje amashuri turabikora no mu yandi mayunivesite hanyuma duca tujya mu gipolisi cy'Uburundi aho bigishije abapolisi bakuru muri ubwo bushikiranganji bariga kandi barabishobora ntibari bake ariko bameze neza hanyuma duca tujya mu gisirikare cy'Uburundi babonye igikorwa twako tugakora ukuntu cyari giteye igomye ukuntu cyari ko kigafata igihugu baravuga bati abasirikare bose bo mu gihugu cy'Uburundi ni mwe mugiye gukorana kugira ngo ngo bakarikirize ubwenge havuyemo abantu bo mu gisamu gusa kuko batanzwe bafite abandi urumva yuko igikorwa cyari gitanguye kuba kinini cyane tuzabikora mu makambi ya gisirikare mu maregiyo militere ariko mu gisirikare nk'ibindi bose kubera hafi yatangura kuba ibintu by'imvururu muri ati bintu byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu turiyanja turavuga tuti ibi bintu ntidushobora kubibandanya kuko tutanguye gupfa turavuga tuti reka tubaze twikinge turabe nko guca rero tuva mu gihugu cy'Uburundi tujya hasi aho turi ubu mu byo rero ubu dusanzwe dukora turi abasomyi turi abanditsi muri make umurondezi cyangwa uwo bita umushesheri bongera nkaba n'umwigisha w'abarundi mwigisha abigisha ibyo bijyanye no kurekurira kuvugana ukuri reka mbere bijyanye no kunywana ego uyu ni uwo muha hamagaro narose nyumane yugihe namara gushika aho ndi nibaza yuko umwidondoro wanje ufiye
yego cyane akabazo ka mbere rero twubabaza nagakurikira mbega muri iryo shirahamwe iryanyu aho umuharanira kunywanisha abarundi biciye mukuri mu mazigihe kingana gute mutanguye ico gikogwa
ego murakoze cyane kuri ico kibazo ico gihe kwashika mahanga ntibyari byoroshye bivanye n'ibyo twari tugakora twari tukifite iyumviro yuko tuzobibandanya hanyuma mahanga turabona yuko ubuzima bworoshye bakomaze iyumvira duti ikiza si mu Burundi kigiye kurangira kigire mu Burundi turangura ibyo twari tugakora ariko biraha hanyuma rero niko gusa turonka uwo muhamagaro turavuga duti uko bimeze kose igihugu cy'u Burundi gitegerezwa gukira reka rero mbore ikigwa cyanye ntangure kurondera nanjye ndabe yuko hari icyo nofasha igihugu cy'u Burundi aho hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niko gusa ntangura rero kugira ubushakashatsi ndongera nsoma igitabo kugira ngo nanjye ndabe yuko hari ikintu noshobora kumarira igihugu cy'u Burundi bivanye nuko nzi yuko
alo turabumva ariko umenga biko biracika
ego dukindiye n'igihe igihugu cy'u Burundi ariko kiracamo dukirekarate turabe yuko hari icyo twumvamisha nuko rero cyo tutangura kugira icyo kigwa turaraba duti mbega igihugu cy'u Burundi cyatwikije kuva kera gushyika n'ubu bandaga gikubitika mbega kugira ngo dushobore muri iri sibe yogenda gute nuko rero ikigwa twagiye dukora twarasomye ibitabo nabivuze ariko igitabo cya mbere twasomye gusumba ibindi cyabaye igitabo cya bibiliya dufashijwe n'ijambo umuperezida yatwaye igihugu cya amerika yavuze ati muri bibiliya niho hari inyishu z'ibibazo byose abantu bahura nabyo
ntitubumvise neza
umuperezida yitwa Ronald Reagan yatwaye igihugu cya amerika niwe yavuze ati muri bibiliya hari inyishu z'ibibazo byose abantu bahura nabyo iryo jambo niryo ryatumye duca tugira umwete mwinshi wo kurondera ibi bintu bivuzwa n'umunyabwenge nk'uyu ibyo byose hari yabonye muri bibiliya niho gusa rero dutangura ibyo byigwa hanyuma koko usanga harimo uwo muti ari wo nshobora kubacisha ko
uwo muti naho nawo woba witwa gute
uwo muti murakoze cyane uwo muti twavuze dutanga ari rekonsiliyasiyo ariko kugira ngo dushyire kuri iyo rekonsiliyasiyo reka tubashyire ku mayange ukuntu twarushe tugushyira kuri uwo muti ni ukuvuga ngo tumaze gusoma iyo bibiliya tukagira icyo kigwa muri bibiliya twasanze hari ijambo riri muri Yakobo igice cya kane guhera ku murongo wa mbere gushyika kuri cumi aho iryo jambo rivuga ngo mbega ibibi bitangura gute muri mwebwe mbega ingorane zitangura gute muri mwebwe abantu ngo mbega ingorane ntizitangurwa n'ubukunda n'amaronko cyane n'ubukunzi bwinda cyane n'amaronko akomeye nko kwiyumvira kuronka amaronko kuyumvya abandi cyane hanyuma ati mbega izo ngorane ntaba zikazana iki ni ukuvuga ngo ubwo umukunzi cy'indagura hakabukazanye. Ukuvuga ngo dusaba rero umukunzi cy'inda n'ukuvuga ngo ukikunda cyane niwo muzi kubuze. Hanyuma dusanga uko kwikunda cyane bizana imishwano, bizana intambara, bizana urwango. Hanyuma umuti ku murongo w'icumi baca bavuga bati ibyo byose rero bihezwa no kwicisha bicisha bugufi rero icyo bangaruke ko ngaha turabye umwanditsi yitwa John Maxwell asanzwe cyane muri Amerika nk'umuntu yigisha kuby'uburongozi kuri leadership. Nawe arakomanta aragira comment kuri muri ya nyene aravuga ati kugira ngo ingorane zihere mu bantu ati turashobora gutora umuti duciye muri Bibiliya cyane dutanguye kuraba ingene abandi bantu baca mu ngorane hanyuma cyane cyane abayisirayeli agatanga icyo yise teori aho avuga ati hariho inzira zimwe abayisirayeli baca kugira ngo bashobore gukemura ibibazo byabo babarimo. Ati ubwa mbere nicyo yise no principe do carte de dire cyane itegeko ingingo zine. Ati ubwa mbere na mbere abayisirayeli imana yarababwire ati muzobwira ibi n'ibi 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 muzokurikiza amabwirizwa muzokwivange n'abandi ba n'abanyamahanga ati ntimuzokwivange n'abanyamahanga ntimuzorongora abanyamahanga kazi kugira ngo ntimuzohave mwononekara nkabo. Abo banyisirayeli bagaca babirenga ko kubera babona bafite byose bagaca barenga kuri ibyo bintu. Icyo kintu nise rabaze do la roberio ni ukuvuga ngo iri torombere contre dieu bagaca baca bava ku Mana.
Umva baragumuka bakava ku Mana,
baragumuka bakava ku Mana. Icyo yise rabaze do la roberio. Hanyuma fase igira kabiri ukuvuga ngo Imana imaze kubona yuko ba bantu bagurutse yaca ireka ibiza intambara ikareka indwara ikareka ubukene ikareka ibintu ukuvuga ngo bigacisha bugufi bigaca bibazako. Ni ukuvuga icyo ni icyo rero yise la phase de la repression. Ni ukuvuga ngo ibyo bihita bimaze kubaza ko rero uko bimeze rwose Imana yashakiye kubirera y'amabwirizwa yayo twarenga kubera tutayumviye reka rero kugira ngo dukomere reka twihane reka tuse hamwe reka tusabane imbabazi kugira ngo dushobore kuva muri ibi bintu. Iyo niyo faze nicyo bise la faze do la repentance bati bagira la repentance generale bati bagiye kwihana baca bisiga iminyota bakitonzeza bakaborogera Imana bakarira kugira ngo Imana ibakure ako kari. Kuri iyi faze cyangwa kuri iyi ntambwe nshishijemo hariho umwanditsi yitwa Jean de la Fontaine mu Bufaransa. Nyuma yanditse igisomwa benshi twasomye mu mwaka w'icyenda nibaza yuko umuntu wese yaciye mu mwaka w'icyenda akibuka. Niwe yanditse igisomwa yita Les animaux malades de la peste. Ibikoko byaragiye ngaho bitangura kurenganya ibindi bitangura kubyirinda ntacyo bibihora hanyuma Imana irashagura ibirungo ikiri cyiza icyo cyiza kirabyita ibitari bike ibindi nabyo bisigara n'ibindi bibisi atacyo byimariye. hanyuma intare kubera yatwara ibindi irabikoranya bibiri yaragaba naho biruko je ndabona yuko ari igihano cy'Imana Imana yashakiye kubera twitwara nabi kubera gukora ibibi kanya ibindi bikoko tukarya atari kubigora rero kugira ngo tuve Imana ikure kwikiza ni muze twihane tuve mu kanisari intare rero irakigeje wewe bagabureka rero nihere kuje narari intama kandi nari intama nyinshi akato ndazigora ati kandi zarangira n'ubundi reka mujya no kuvuga ngo rero jewe nihanye narabonye ndabona yuko ibyo bintu nakoze ari ku bube icyo butumye kino kiza kiba hanyuma ati rero n'ibindi bikoko nifuza yuko namwe mwese nifuza yuko mwokira nk'ubundi kukubuka ngo rero nkiriwe ndavuga menshi kuri iyi fase dore ahepa n'ibikoko birayitahura ko mu gihe Imana ibirumvikiriza nabyo nyine bitegerezwa kwihana kwa kugira ngo zigure iyi fase dore ahepa ntanga
umenga hasigaye igice cya nyuma
ego igice cya nyuma yari dore ahepa faccio tutta la restaurazione mi comunque ho alla mano nuova inizia di mamma se cosa lo stavo facendo di rimanna facendo di rimanna guarda cosa cari guarda chi sei nari guarda chi sei nari non è tu la tua vita di amore tu la stava in scuola tu la stava in imbavati nukuri tu la stava in secco tu la vanile imanna io voglio una comunità vanile ora ikavugisi aba bantu ukuri bangaruke kuko aba bantu bafite hambi aba bantu babarangiye aba bantu bagira n'imbabazi reka rero nanjye ndabaretore reka nanjye ndabashungurusha ibyo babuze byose muri kino reka ndabibasubize ahubwo ndabahe no guseseka n'ibyo batari bigere fata kuvuga ngo iyo ni fase turahe kuvuga ngo rero iyi teori cyanjye iformire uyu mwanditsi John Maxwell yatanze ngerageje kuyirangiza ku gihugu cy'u Burundi kugira ngo nze kusigura ya rekonsiliyasiyo mu gihugu cy'u Burundi murazi neza yuko bakera mu myaka irangiye uburundi bwagiye buraba nabi kubera abantu bagiye barikunda abantu bagiye baragira inda ndende abantu bagiye barakubakwa n'irari ry'ibintu bituma amaraso aseseka amaraso y'abanyagihugu aseseka menshi haraba ubusuma haraba akarenganyo icyo nicyo niwo wa muzi w'ibibi navuga cyane muri iki gihe teori iyo ni ya ruberi iyo ni ukuvuga ngo abantu barakariye nabi muri make
yego
hanyuma rero iyo represiyo nayo ibiza navuze ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubu ni ukuri dusa n'abari mu kiza reka mbere turi mu babye ibyo siko tubacamo ibyo twagiye tubacamo guhera muri 2022 2008 2003 2015 reka mbere n'ubu amaraso y'abantu akaba aguma aseseka aho biboneka yuko mbere igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya nyuma bya mbere ku isi bikenye biboneka neza yuko ari ikiza gikomeye kiri igihugu cy'u Burundi
ego aha muntu arashobora kubabaza rero ati mbega mwarabonye yuko ibyo byose mwadondaguye mu Burundi bishoboka yuko mwobikoresha hanyuma abarundi bakanywana
murakoze cyane tumaze kwihweza ibi bizigwa twagize kwa cyane yatanze kuva ico gihe nadonda kugiye abarundi bataranywana ka barundi barasabanye imbabazi abarundi ntibaranywana n'ubwo abarundi batandukanye akango n'ungono ukuvuga ngo abiki abantu irindwi na kabiri baracyitegembya abiki abantu inani na n'ubunani baracyitegembya abiki abantu icyenda na gatatu abo baracyitegembya biteze basaba imbabazi biteze basabanye imbabazi abise abantu canke abandikiraniye nabi mu 2015 mu kuvuga ngo nta mbabazi barasabana ni tuma rero twagize ikicirwa kugira ngo dushobore kutigisha canke kucerekana kugira ngo abantu bamenye abarundi muri rusange bamenye yuko ata kindi kintu gishobora kugukura muri iki kiza atari uko abantu dusubiza hamwe uko gusubiza hamwe mbabaze ndakubwiye ko gatoya navuze yuko ugusubiza hamwe ari ikimenyetso cy'uguca bugufi navuze yuko hari burya ko bavuga bati umuti w'ingorane no guca bugufi uko guca bugufi rero niya repantante na ukuvuga ngo iyo umaze kukigaya ukitura ukabona yuko wagize nabi ugafata ingingo y'ugusaba ikigombe mugenzawe niwo ukuvuga ngo icyo ni ikimenyetso cy'uguca bugufi aho niho aho niho kagusubiza hamwe kuva ukuvuga ngo rero tubasigura neza tukerekana neza yuko mubyo twifuza gukora byose mu gihugu cyose twatifuza gutera imbere twatifuza gushyika kure iyo ntambwe tutayishyize ko nta kintu na kimwe dushobora gukora
mbega aho nyine mwibaza yuko byoroshye kugira ngo abarundi bicishe bugufi mwibaze ko byoroshye
murakoze cyane guca bugufi tureba neza yuko ndahoro ari kugirwa n'imana
ariko abarundi bose ntibemera imana ibyo murabitse
oya bo turemera neza yuko ibice mirongo birenga 80% kwijana by'abarundi bemera imana tukavuga tuti ego basi n'umuntu yoba atemera imana arembera imico y'uburundi guca bugufi iyo wakoze ikosa ugasaba igongwe kugenda mu kimenyetso cy'uguca bugufi aho rero tukavuga tuti n'utemera imana ibyo ni byo byose ari ko guca bugufi ari ikintu gikomeye cyane aho rero mbere kugira ngo tucumbeze ibintu neza muri iyo minisiteri ya ekonomi cyangwa muri icyo gikorwa cyo kunywanisha turafite inkingi zimwe twigisha abantu tukaberekana ukuntu dushobora kugenda metodikoma kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyogorore koko izo nkingi zine nibaza yuko ari zo ruhaba ngenderaho kugira ngo umuntu asigaranye cyangwa ashobora kugenda atahuye kugira ngo amenye neza neza ingene tugomba kuburanisha abantu
ego akandi kabazo tubabaza nakajanye n'igikorwa mukusanzwe mukora hamwe n'igikorwa gikorwa n'umugwi usanzwe ari umugwi w'igihugu umwe witwa CVR umugwi wo kunywanisha abarundi no kurondera ukuri none ibyo mukora ibyo babitandukanye n'ibyo uwo mu gukora ibyo bari bihe cyanke hamwe muramutse mutashe muzokorana nawo gute ibyo hari byo muri yumvira
murakoze cyane ico ni ikibazo cyiza cyane kuba turiko turavuga duti twifuza kunywanisha abarundi by'ukuri kuvuga neza ni ukuvuga yuko hari ibyo tunegura cyane hari ibyo tubona kiba bitariko birakogwa neza n'umugwi w'igihugu uba uriko uga yuko umwanisha naho tutavuga yuko uba hatariho ibintu birakogwa ni ukuvuga ngo ujya mu gwi ni umugwi wategekanyijwe n'amasezerano
y'arusha
ego n'amasezerano y'arusha muco bite anexe ya kane mu kigabane cya kabiri muco bite la reconstruction muri ayo masezerano baravuga neza yuko umugwi ari umugwi utegerezwa gushyirwaho kugira ngo abantu bagire umwitegezo reka mbere n'ibyaha byakozwe bishobore guhanwa nuko imfinite ni umugwi washyizweho kugira ngo habe icyimuso kimwe icyo cyimuso cyo kwari papo burijame ntirigakubire cyimuso kimwe n'abarundi no kuvuga ngo abarundi bapfuye za murandi yuko hafi ya bahutu hakaba n'abarundi ibyo murabizi ni umugwi wavuga cyane cyane ko akahise k'uburundi ko kwandikwa kumwe kugatambuzwa kumwe kandi n'umugwi byavugwa muri ayo masezerano y'uko hategerezwa kuba utegerezwa kugirwa kuvuga ngo gukorwamo n'abantu cyane cyane basanzwe barabunyoye mu byo kunywanisha abantu ikanyuma baravuga yuko ari umugwi utegerezwa gushyirwaho mu gihe ushyizweho iyo mugwi icyo ni ukuvuga bakavuga neza yuko uyu mugwi hategerezwa kubaho amasantere d'observatio cyane amasantere do prevensio pour de compi cyane kugira ngo bashobore
gukinga
no gukinga no kwandura amatasi y'abantu kuvuga gutandura no kunywanisha abahutu ibyo rero nibyo uwo mugwi wategerezwa kuba uriko urakora rero tumaze kwitegereza tukaraba ibyo amasezerano y'arusha yavuga tukaraba n'ibyo uwo mugwi ushobora kuba uriko urakora turabona yuko iyo utariko urabyitwaramo neza kugira ngo ushyire ku ihangiro cyo kunywanisha abarundi koko tukavuga duti nk'ibyo bariko barakora ariko baradura ibisigarira by'abantu bapfuye mu 72 tukavuga duti icyo gikorwa bwa mbere na mbere kuko ngo nyuma y'amasezerano y'arusha cyo nibaza yuko atakiriho tukavuga duti mbere bobo bariko bagura ibyo bisigarira baravuga neza yuko boba ari ubwoko bw'abahutu boba bavuga ari ibisigarira by'ubwoko bw'abahutu ariko tukavuga neza yuko hariho n'abatutsi batuye muri icyo gihe tukiyumvira tuti mbega ko bariko baragura ibisigarira by'abantu bapfuye 72 kandi tukaba tuzi neza ko hariho n'abandi bantu bapfuye 88 na 93 n'abapfuye mu 2015 n'ubu bajyanye bapfa mbega ibyo bisigarira byose bagombaga kuba bigura
ngira umugura afise igihe uzorangiriza igihe bategereza gukoreramo umengo nimba tutihenze iby'inyuma ibi byo mu 2015 umengo ntibirimo
okay murakoze cyane icyo ariko aho ariko nerekana ubudasa aho tutabona kumwe tutabonera kumwe n'uyo wundi mugwi uri uriko uratunganya ico gikorwa.
Yego, dusubiye inyuma gatoya kandi mwari mwashikirije muti ku bwanyu ibyo bintu byo kuzura amagufa y'abantu bapfuye ntibyarimwo mu masezerano ya Arusha. Mbega mu kurondera ukuri, uko kuri wo kumenya gute batashize ibyo bintu ahabona? Kuko abantu boshobora kumva gusa bati abantu barapfuye barishwe barishwe, ariko kuvuga ngo abantu barishwe ntiberekane bati iraba ibinogo rusange ngibi birahanaka twabibonye twakuye ibisigaye by'abantu, abantu bakabibona aho bashobora kwemera neza bati nivyo harabaye ubwicanyi bwabaye muri kahise, kuko bera babonye ibyo bintu biriko birazuko. Ibyo ntimwibaza yuko bifise akamaro?
Ni kwa hali ye yuko izyo bitoba bifite akamaro. Ariko turavuga tuti none icyo gikorwa koko cyoba igikorwa cyuze kumanisha abarundi, mbega koko cyoba kibonwa kumwe n'abarundi, kuko ibyo ntawo harira yuko mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo irindwi na kabiri hatabaye ubwicanyi bw'agahomeragumwa. Ariko tukavuga tuti ubwicanyi bw'agahomeragumwa naho bwabaye hariko ibyabona cyangwa itemwanyaje zerekane neza yuko hariho no ku rundi ruhande boba barapfuye bari muri ibyo binogo. Turabona yuko naho byoba biriko biratukwa, turabona yuko ata buhinga boba bariko barakoresha kugira ngo hari nubwo niho nta nubwo shoboka kugira ngo uvuge ngo irigufa ni ry'umugutu cyane irigufa ni ry'umugutu. Icyo gikorwa tukavuga tuti icyo gikorwa naho bariko baragikora kugira ngo berekane yuko iryo bara ryavuye, icyo gikorwa cy'akamaro gishobora kuzohamba kimarira abarundi mu Rwanda, kuko kizohamba gisubira kubabyinja ibitima. Bamwe bavuga bati twebwe ibi ni ibisigarira by'abahutu, abandi nabo bati n'imiryango yabuze icyo gihe mu mirongo irindwi na kabiri biravugwamwo. Bakavuga bati oya natweza abantu barapfuye kandi naho ngo bamutubura ko hapfuye koko. Rero tukavuga tuti icyo kintu koko kizohamba kitarwanisha abarundi nk'uko tubyifuza. Rero twebwe rero aho urumva yuko ariko ubudasa bw'ibyo dusanzwe dukora. Rero tukavuga tuti abantu bakoze ikibi cyanye icyo kibi kinuka irindwi na kabiri, bamwe baracariho abandi naho bamaze guhera, bamwe baracariho baracagendagenda, bandi hariho abandi bababona wunde gutwara umuntu ukamutwara, hariho abantu bakiriho bavuga bati naka niweje gutora naka aramutwara. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyemezo iriho tukavuga tuti rero naho biruko hariho n'ibindi byagiye birakorwa mu yindi myaka mirongo inani n'umunani mirongo icyenda n'icyenda kandi ababikoze bariho barakari. Tukavuga tuti rero kugira ngo tumenye ukuri neza byaba reka umuntu wenyine abariwe yumva amaramaye cyane yumva kuvuga ngo yumva mu mutima yumva jewe narakoze ibi n'ibi reka nsabe ikigongwe kuri ntambwe yo gusaba ikigongwe mugenzanje, kuko niyo ntabikora ejo barashyira imbere y'ubutungane. Kandi twamenyesha neza yuko kubagiye barabikora ayo matabiye iyo myaka yose nk'uko nabivuze baracariho abo bantu n'ibyabona bimwe n'ibyabona biriho. Aha rero tubivuga twisunze iri jambo ry'Imana riri kere muri Bibiliya yanditse muri Matayo igice cya gatanu ku murongo wa mirongo irindwi na gatanu riravuga neza riti ndakwinginze usubize hamwe na mugenza we akurega mukiri mukira mutarashika imbere y'umucamanza umucamanza abahe umusirikare uwo musirikare agute ingoke kuko rwomba yo utarite n'ikitagiherewe naho rero kwebwe dufatira tukavuga tuti abakoze ibyo bintu bose boba bakiriho kugira ngo ukuri kumenyekane nubwo uyo muntu yo batizwe n'iryo jambo akumva yuko ategerezwa gusubiza hamwe n'urya muntu yoba yaragiriye nabi yoba yaratwaye uwiwe hakiri kare baka ataramushikana imbere y'ubutungane ngo bazane ibyabona bavuge bati naka wowe wamutwaye utahise n'izi n'izi yagarutse naka ibyo ntitwifuza yuko turindakirwa turabishikamo twifuza yuko umuntu we nyene ari wamaramara mu mutima kuko hajya mushinga ntayirehe
ariko tutabaciriyemo ibyo muvuze mu gihe abantu bakoze ibyaha botangura uyu munsi kuza baravuga bati jewe narakoze ibinibi ndasabye ikigongwe atakintu gihari cyane cyane cy'itegeko ribakingira ntimwibaze yuko buhava bahura n'ingorane ahubwo gusumba kuko uko tuzi abarundi iyo umuntu agiye ahabona akavuga ibintu yoba yarakoze muri kahise mwibaze yuko byoroshye yuko yosubira guca mu ibarabara akagendagenda uko yipfuza ntibamugirire nabi ntimwibaze yuko hayakwiriye ko huboneka nk'amategeko cyangwa ibindi bintu bimukingira umuntu benuyo aba ashize ukuri ahabona akavuga ibyo yarakoze asaba imbabazi
murakoze cyane twebwe nicyo gituma twatanguje uyu mugwi twifuza yuko bikorwa mu kuri kandi twifuza yuko bikorwa neza iyo umuntu turemeza neza yuko umuntu yorinda afata ibintu nk'iyo sitari kigongwe mugenzi we turemeza neza yuko ubwa mbere na mbere bwose aba ari ikimenyetso cyo guca bugufi aba aciye bugufi kandi nta muntu n'umwe adashobora gutanga ikigongwe ni ukuvuga ngo iyo afashe iyo ngingo yo gusaba ikigongwe mugenzi we wewe aba agombye kuva muri cya bohero kugira ngo ashobore gushyikiriza kari ku mutima kuko biba bimugora ku mutima ntabwo abagendagenda tukavuga duti rero twebwe muri uyu mubiri cyane natwe kubera ari cyo gikorwa twaba tugenzwe cyane hamwe dufite amabanga nk'ayo umuntu wese yokora yogira iyo ntambwe y'ugusaba ikigongwe mugenzi we yoba afite ni ukuvuga ngo ntoba akingiwe ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe ahubwo twamufasha kugira ngo ashobore gutera iyo ntambwe hanyuma ntihagire imbirigizi n'imwe ishobora kumusigira kuko yoba yagombye kongera amahoro yoba yagombye kwikiranura
yego cyane reka turangize ikiganiro tubabaza sinzi ko bari mukibandanya kuvuga
ego twari kugira ngo ibyo bintu ntihagire ingaruka mbi ziba zishyikira ku bantu waba bafashe ingingo yo gusubiza hamwe cyangwa tukaba imbabazi twe turavuga kuri ya vaze ya gatatu ya repantanse kuri hamwe tuvuga duti kugira ngo abarundi tuve mu kabi turimo cyane mu kiza turimo dutegerezwa nko bugufi tukihana ibibi byacu twe turavuga duti nk'uko ijambo ry'imana rivuga musubize hamwe kandi mugaruke kuhora twemeza yuko tudashobora kugaruka gusubira kuhora udashobora gusubira kunywana n'Imana utarata mugongo mugenda tukavuga duti rero muri iyo fase turahesana tukuvuga ngo uko kuntu abarundi tuba twavuze duti kugira ngo tuve muri iki kiza tutegerezwa kuri iki kiza tutegerezwa kwitondeka tuboroge Imana turire ukuvuga ngo nkavuge abanyine newe babikora bakaririra Imana kukiza tukavuga duti abarundi twese tufashe iyo ngingo yo kuvuga duti umurundi wese ari mu Burundi cyangwa ari inyuma y'igihugu tugomba dufate bitozeje kuri Imana kugira ngo idukure muri kino kintu aho rero niho wa muntu yagirira nabi mugenzi we yumva akajya keza kugusaba igikombe muri icyo gihe nta muntu n'umwe yoheza ngo yuba nabi mugenzi we akubeshuka igikombe kuko nawe nyine yoba yiyumvira
ego cyane reka tujye kubazo kanyuma tubasaba mbega abarundi haba abari mu gihugu canke bari mu mahanga bo kwipfuza gukorana namwe kubaterera ivyiyumviro canke mbere no kubafasha mu bintu bijanye n'uburyo bundi bashobora kubaronka gute mwokorana gute mu majambo make cyane kuko umwanya uratujanye
murakoze cyane kwebwe abantu basanzwe turakorana n'abandi bari mu gihugu kuvuga ngo turakorana harimo abo dukorana kandi twifuza yuko minisiteri y'ubuzima twifuza yuko n'abandi bantu bumva yuko ikigongwe bumva yuko gusubiza hamwe ariko byotuma igihugu cy'Uburundi cyogorora mbere y'uko kijya ku zindi ntambwe kuvuga ngo bwa mbere na mbere koko dusanzwe dutanga izo nyigisho kuri buhinga ngurukanabumenyi haba kuri facebook turafite haba kuri youtube izo nyigisho turazitsindako hanyuma abo babifuza kuturonka turashobora gutanga nimero ya telefone bashobora kuturonkako kugira ngo banda kuganira ku by'ibyo bintu hanyuma dushobore gushyika Uburundi twifuza Uburundi igicapo cy'Uburundi dufite Uburundi bw'abantu banywanye
ego cyane mushingantahe nikora Augustin turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo dushobore kuganira kuri iki kibazo kijyanye n'ibikorwa musanzwe mukora byo kunywanisha abarundi
ahubwo reka tubashimiye cyane kubona mwaduhaye akaryo ko gushobora gushyikiriza ibyo dusanzwe dukora
yego cyane
tuzeneza ko n'ikindi gihe muzosiyumvirako
ego cyane inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tuzosubira rero mu kindi kiganiro twabaza naho ubutaha.